Kubonakala sengathi asabuyela emsebenzini umsakazi uKhozi FM futhi nginibekelele ngiphinde futhi ngamukele kule channel ehamba phambili igazathi lamigaba ngimfeza ngentuthu wakhumalo bathi la sibona amagomenta mawuthi umusha ekhaya ngizocela zisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukomenta nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu hayi kungishubele bafethu asizi kahle ingibambile iflew kodwa nje soloku sikhona bafethu silethele indaba ehamba phambili usibombatha ozewa nika DJ Sgqemeza wamisa isikhuphukane emsakazweni okuyinto eyashaqisa abantu abaningi ngesikhathi kuvela izindaba zokumisa kwakhe wayebeswe nabanyoza kwabo lapha nangenyanga edlule isonto laba ngestatement esakhishwe South African Broadcasting Corporation okwi-SABC lapha eqiniseka khona ukumisa kukasibombatha umdidelo ohlela ubabheke mthetho kanjalo futhi nomdidelo emsindo uMandla Magwazi waziwa kanjalo ngelikanjinje nsuku nje ezimbalo ezedlule uSgqemeza ubhale enkundleni uTwitter ukuthi esinqumo esikhulu okumele sithathe ngaphambi komsombuluko mhlazi u-20 kwephezulu mhla ka-20 kwephezulu usuku okumele abele ngalo emsebenzini umbuzo uthi ngabe sizosho siqale sisha yini komsebenzi okanye mhlawumbe sizosho nje ukuthi uyashiya emsebenzini namafoningi abashiya badidekile emva kokuthi anamekele inkulumo ekhasini lakhe laphana ku-Twitter ubhale kanjena big decision to make before Monday the 20th and not my will but done will be done wasesho kanjalo nje laphana abantu abaningi phela bashe bekhathazekile ngokudideka laphana ukuthi abazi ukuthi siphi isinqumo azosithatha mhlambe uyashiya emsebenzini uyojoyina umsebenzi omusha okanye mhlambe uyabuyela mhlawumbe engakuthini wakho uPaula ahlale lapha na comment section sikhulume ngalolu daba eqansa ukuthi bekuzona indaba esinilethela zona namhlanje kwezi senkezo ungakhohlwa subscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke nebusulu mnandi ngithanda kakhulu.